na Suisse Fribourg banyakiriye neza cyane mwaragiye mubibona ku masana munagiye ndashira kuri status cyane kuri Instagram narishimye cyane kubera ko ntatandukaniro nigeze mbona byo kuba mpagaze ngaha mu Burundi cyane no kuba ndi hajye kubera ko nari nkikubujwe n'abarundi bene wacu numva je nibereye muhira numva ndi muhira nshobora kuyaga n'abantu tukabayaga ikirundi tukumvikana bakambaza amakuru yino nanje tukayaga rero nari muhira no bishima cyane hama ikintu nabonye byanyigishije narabonye ko umuziki urashobora kukugenza ahantu utari wibaza ndetse ukanakubakira kazoza kawe ugasanga ejo cyangwa hirya ejo umwana wawe uri kuramwereka ati kijya kintu nagikuye mu muziki kijya nagikuye mu muziki ntibibe gusa ko umwereka amahiti ngo jengwe narakubise hiti iyi ngo cyangwa iyi mugasanga nacufise narabonye ko umuziki ushobora kuguha ikintu ushobora gukuramo ikintu zo kwamana ibihe byose neje umuntu akubonye akavuga ati ujya muntu yahawe n'umuziki ego icyo kintu naracize ko cyane
ukimara gusika iburayi twarigeze kuguhamagara ku murongo wa telefone usa nk'umuntu ababaye bivanye n'amazambo yari karaca ku mbuga ngurukana bumenyi kibazo kica kiza uravye amazambo yari karaca ku mbuga ngurukana bumenyi uri burayi bavuga kuri mugenzawe byo bavyara gutsintege ayo mazambo uyabona muri wowe wari umeze gute
cyambere no vuga sinari bwanatahure yuko ngiye gukora concert ndi jenye ne twari tukiri muri ivyo tuyaga tuvuga ati none bice bigenda gute kuri bajya bateguye concert murabona uko twabiteguye siko bigenze none bice bigenda gute eske ndaza gukora ndi umwe bimeze gute mbega ukijanye na gahembo nabyo
biraza
kugenda gute kumwe asigaye uko nuko kandi twari twavuganiye hamwe nuvuga ni ivyo bintu twarimwe muganga cisanga ku mbuga ngurukana bumenyi ariko havuga ibindi bintu twe tutarimo numva twe turi mu bibazo by'iwacu nabo bariko bavuga ibindi bibazo byabo bavuga byari ibintu bibabaje cyane kuko twe ari kibazo tutari bwatorere inyishu hagashazamo n'ikindi kibazo kandi kitanahuye n'ivyo twe turimo rero byari bibabaje cyane ariko uri ku isi uremera byose kubera ko ntibashobora kureka kuvuga ko ari cyiza barakuvuga ko ari nabi barakuvuga ugomba winumire barakuvuga ngo wagayanye na kintu na kimwe ushobora gukora ngo abise bareke kukuvuga rero genera bitahuye kandi hari abantu bambaye hafi barambwira ati itekanire ni nayo mpamvu mwabonye ntabiganiro nigeze nja gukora ngo mvuge ngo je bimeze uko canke kubera ko ivyo ukora byose barakuvuga
yes nuko niwaza yuko twoca tumubaza ikibazo ca nyuma Israel
ariko baranahagarara cyane ku mvururu canke kutumvikana kuri hagati yawe na Gusto bega byo bari byo
jewe na Gusto nta kutumvikana guhari ntaguhari uretse ko habaye kuvuga nti reka umwe wese afata inzira yiwe ibyo twabivugiye muri no samirizi ku cyo yere nibaza ko nta muntu yafashe undi ku nguvu ngo ingo rero ngo tugende kuvuga ibi ubundi atabishaka ibintu twumvikanye nibaza ko hagiye haraba amajambo y'abantu kubera ko bashobora kuba baramugiye mu matwi bakavuga ati yaba cyatera imbere kugusumbya cyagira ibintu ubona wewe uko nuko dabagiye muri Europe we ntugiye usanga ariwe yabigize kugira ntugende ugasanga ishavu ritanguye kuva ngaho kubafana sino kuri Gusto nta kibazo na kimwe cyari gihari kuko ni ibintu twumvikanye ko rero peut-être arashobora kuba ashavuye cyangwa adashavuye mu gaje ndavyikiyago tuyaga nta kibazo na kimwe nubwo tuguma tuyaga turavugana rero nibaza ko nyimba yarashavuye je ntavyaranyereka
ntacho bitwaye kuko nataguherekeje no kuri airport cyangwa kuza ku guco
ibyo bitwaye kuko je narabwiye ati ndazi yari ni mu rumonge hariho deal bashaka kuduha mu kumunane na Bface azoba arimo
na Monia Flair
yego rero ivyo je naranabivuze muga abantu nabo ni bimwe
bacha bakira ukuntu
bagabukura ugasanga nubwo utari kora byitaho petite birakubabaje kubera umwe wumva utuntu hijya no hino
ariko tuzosura kuba turi kumwe inzitizi nizahera za ya makontra ya wa manager
nivyo turimo n'ubu Gustave se message yanyandikiye ko umuvuka adukeneye urumva uvuga twe na Gustave ari gihande tuko turagwanamo tugwana kugira tugarukane ibintu byacu muga abantu nabo bariko bafyindi ntambara yabo bariko baratrea muga twe tutazi ariko nasubiyemo nyimba Gustave ari kintu kimubabaza canke kigiriki jewe ntavyaranyereka kandi nyimba gihari yo binyereka kugira menye nanje inzira cyo mfata sino kugeza kuri no mwanya Gusto turiko turipambanira hamwe
niwaze ko twaba tunabigaruka koko no ku munsi wa gatanu abaje kuri Kasama Song barabonye mwaraduze kuri stage imwe ndetse mwari munahagaranye hamwe musangira reka tukubaze ikibazo cyane bakwizeye n'ibiteramo wakoze burayi hamace tugenda kubindi biravugwa yuko nyuma yo gukora tourne ku mugabane wa burayi hari zindi deal waronse hanze igihugu iyo kuno mwaka imbere yo kuhera usobora gusubira hanze igihugu uragenda ryari urahera hehe niza he deal waronse
imbere yo kucishura tubanze kwanza tunagukeze kumateka wanditse vraiment byari ibintu biteye ubwo byari ibintu
kaduga kuri stage ya madarapo y'igihugu
abantu ngene bakwakiri ingene waronse abantu twarakengurutse
asansana yego hama kukijanye n'ibiteramo narakuye ama contact menshi cyane kuberako hari habantu icya mbere mbanze shimira abantu bose banyitavye kuberako niko kanya ndonse kubera nta biganiro nari gwakore ngo ndababwira ingene ndabashimira bivuye ku mutima hariho umuntu yashobora kwideplace avuye muri Canada akaza mu giteramo cyo muri Belgique
ya vrai
uvu ego akaba abavuye Paris he ukava mu gihugu uja mu kindi cyane ahanaho uja handi uva muri continent uja mu yindi byari ibintu barabimbwira nkavuga ati no urikurambesha ibishoboka gute bakambwira tehera
kakwereka passeport
ah si humva jewe ubona no guhenda gute naje kubera wewe
ati je sinsanzwe mba mu bubirigi mbwa mvuye muri Sweden
na Jimmy nzi ara wenye narabizi hari umuntu yambwiye ati hari umuntu avuye Canada kandi aje kuraba uze kumfasha mubonane gusa kubera ko iyo effort yagize biba bigoye kuboneka kuri stage hano tuvuye kuri stage kenshi atugenda yarambwiye ati uze kwiyaranja mubonane muramutse rero ni kintu nashimiye cyane abantu ndetse nababa bari hajya nyene ibiba byoroshye umuntu aguhaye umwanya wiwe ni by'agaciro kuko hariya nta muntu nta mwanya bafise urumva uguma wikorera gusa utuntu tuguzana amafaranga nta muntu afise umwanya wo kwicara ko n'abantu nyene baguma bari proud yo kumva gukora kugira bateze imbere igihugu rero arinze afata uwo mwanya wo kuza kuraba nukuri nibyo gushimirwa je ndabakeje cyane nubwo bankeje mugaranje ndabakeje ni ikintu kidasanzwe bankoreye hama narahuye n'abandi batandukanye bampropose andi madil yo mu bindi bisagara rero nibaza ko bari mu ma negotiation na equipe yange bashoboye guhuza ku matariki batubwiye ntagiye kinini cyo bagisigaye ni nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu
yes nukureka rero umutse wa mbere nguyo turawurangize tuze mu mutse wa kabiri with yabaye ku munsi wa gatanu hariya muri Kasama Song ni event ni competition itegurwa ni Samirizi Kazoza FM Fernando Augusto baduga kuri stage banezereza abantu ariko hari amazambo Guskino Sare karavugisa abantu ibitari bike amazambo Fernando yavuze kuwitwa Kadike ikibazo kiraza ngaha ajya amazambo ni kubera iki wayavuze ni kubera iki wumvise yuko wo yavugira muri kijya kibanza
cyambere cyoco nohera ko nibaza ko ni jewe no bamaze kuvuga nje no bamaze kuvuga gake cyane ku bandi bose bako baramvuga ukuranyumva neza jewe navuze kiri ku mutima kandi ndumuntu ndashavura nk'abandi hari ibintu biba kubaririmbyi umuntu agace kubera ko twebwe tuba tuboneka cyane ugacumengo ijuru rirakorotse ariko nagoma ndabamenyeshe ko turi abantu nk'abandi birashika ugatwagwa n'ishavu kandi bisigura ngo ishavu rya gutwaye ngo bace bafatira ku bindi bintu eske barumvise isho nari navuze kubera iki batiyumvira ati icavuze tukirabe eske cyo bari cyo canke sico bace bihutira kujije ntandere umuntu afise ntaki afise
niyuba
usuzuma mu biganiro byose bimaze gukogwa twoburamo ikintu dutora kuba amaze gukora ibiganiro cyo tuma tubabwira ko atandero bafise ariko uwo mwanya nawe dufise raba ikintu raba message umuntu yatanze hama uyige ko hama wibaze mbega ni kubera iki urumva hama kandi kindi tutaraja no kuri birebire byabo jewe n'abajournaliste benshi bamaze kundondera bansaba ibiganiro kandi nkabyanga jamwe ndababwira ni rimwe ara tukabushaka kumbaza ibibazo byabajya abantu batumire bose na jewe ndimo hama tubivugane turi abana gutya ni nacho kintu nakoze kuri stage kuko navuze ati umwanya nguyu nga ingo nga mu gica akozwe n'igiki yaranse kuza ace yihutira kwiruka bukeye kuri media hari kintu kiriko kirategurwa kuri jewe ntazi kandi abantu benshi baramaze kubonekamo sivyo mugano uvuga ngo nanalize jewe no sanga ndiko ndatuma abantu banka umuntu kana kaca ngo umuntu kana ku mwanya nanje na office ndiko ndaba ibinteze imbere gusa kuko jewe no giri cyo mvuze ni byinshi byo kononekara nga muri industry kuko mfise byinshi cyane kandi nibaza yuko ntona vuga uwe amina huna guha telefone
yeah
ahubwi ati injira mu discussion ya naka si wumu ushaka kumbaza kibibazo rabizo yeah. Tuyaga injira kwa naka numufise kibibazo injira kwa naka inyishu wacu yitora ntiriwe ndavuga ijambo na rimwe rero uwo mwanya na umufise umuntu azoshaka ukuri mushaka tuzobivugire kuri media mugaturi kumwe twese sinshobora n'umuntu n'usose no kumbaza ikindi kibazo aradahari nga rubaru rusaku ko je mfise droit yo kuvuga ivyo nshaka muri no mwanya kubera adahari kandi ntari bumbeshe
ni bande
wifuza yuko haza kadikei wenyene canke hari nabandi bantu
bivuze ko ari bari nyuma yiyo abantu bose mwebwe mubona kumengo boba bafitanye ikibazo nanje aho ndavuga abantu bose basi bagiye baravugwa ndavuga nka Gusto baravuze ngo turafitanye ikibazo baravuga urya mu mama kadikei baravuga bye please hari cyo babivuze ko umuntu wese amaze kugira icyo abivuze ko murashaka kumuhamagara na kibazo ariko je mvuze ndije nyinga ndashobora no kumubeshe kandi ntari ngaha ngo acambeshuze yumva ko gwa rusa kugana
bisigura yuko
ari ngaha sinzokubahuka kumubeshera kandi nawe ntazokubahuka kumbeshera
ico ntahura Fernando ariteguye hamwe kadike yo kwitsara aha ayibrizi ngaha Gusto ngaha kuvuga ikiri ku mutima
kuvuga ukuri apande kiri ku mutima kweri kiri ku mutima ishobora kuba ari kibi nkasanga nifuriza ikibo umuntu muga kuvuga ukuri nico kintu cambe
muvyo kadike yashikirije canke ibrizi
uwari wese muzi ko mufite ico mushaka kumubaza turi kumwe abari manje
aze kuri tere
ariko ikibazo ndiko ndagira niki ni jambere personnellement ku ruhande rwanje mbonye Fernando kuri stage ashobora gusikiriza amajambo nkaje ku ruhande rwanje ikibazo kica kiza ni giki catumye iryo savu utari kontrola ukumva yuko urisira kumugaragara
icyo nibaza ko coba mu gihe baba bari ngaha kuko hari byinshi cyane byari biri hajya mu tamenya cyangwa benshi batamenya niyo mpamvu atakintu shima kuyaga mu gihe abo vyega baba bari kuko ndabavuze n'urusaku mugaturi kumwe ni kiyago mushaka tuzoja ahantu ata radio cyangwa ataki gihari tubiyage twerekana ukuri cyangwa tubishyire kuri media uko muzoshaka kose muga jewe tube turi kumwe na kintu ushobora kuvuga jewe tutari kumwe ugugoba ari urusaku nta n'umwanya ndabifite ivyo
ko tutoraza imboga mu nkono eske tuba telefonye hoho hari cyo bigutwaye tukababaza ko umwanya ushobora kugorana kandi namwe ko muritegurira gusubira hanze
oya nibaza ko kuri telefone nayo mpamvu ami programme amagaye kuri telefone nambuye ati oya
ndagwerekanze
kandi ubunyene ngoma nduge ruguru mu kazi kandi nambuye ati reka ndahace nivugire ndi mu kibanza ntuze ya afite murabana n'umuntu gucya biroroshe ariko kuri telefone umuntu arashaka kuba yibere mu tundi tuntu ugasanga ntari na interesse no muri ivyo bintu ariko muri kumwe gucya ashaka nko kuvuga ikintu gacu muri abantu byonyene bigace bituma nubwo yoba kubeshye wenyene yiyagirira
ariko mu ijambo rimwe Fernando aramushavuri KDK
jewe nta muntu numwe shavuri kuko iyo mba ndabashavuriye abwo ndamushimira cyane
kubera iki mushimira
kandi namye ndamushimira no kuva kera nese namushimiye no kuri no radio nyene jewe si wari kunkoresha ikiganiro ngombo gitore ikiganiro gisubizemo umve ko arano ntamwe nigeze ndamuvuga nabi ntakubye ndamushimira ariko muri no mwanya je ntibashimira nakoze imanza zabajya ba mama twarahurira
yego none gashaho mama yupi waraza mumeze neza
none gashaho
none byageze gwe sabe bire kwa reki ni kihari
nyenge yaraje
ikibazo ni dote yanje yaraje niko ravyumva niyo mpamvu shaka ko biba duhari twese ntitugume tu umwe avuga rega tume ngo tuce tubabana
ikibazo niko nagira ngaha
no muri nuze twari kumwe muri Saint Dominique hariya muri Kinaniraka
ahantu hose
mu rubanza rwa 25 muri jubilé
d'argent kuri jubilé ya KDK naramuririmbi
mon professeur
bon ego kuri jubilé oya kwanza na jubilé taragira ya mama yupi nawe nararirimbye no kuri jubilé yabo nararirimbye ama fete bagira
diplome ya sah niho waru
niho narinde kuri dote yanje niho bari bari ariko uravyumva rero je mbona tugumye tuvugira ku mamedia ngo je mvuga ibintu bavuga ibi tubaye abantu mengo nta bwenge bafise twicare hamwe mwana shima na media zigombe zinaveho bibi bintu
yawo
byo kuraba ingene bihera
mu bihera bidaciye kuri media
ukuri kumenyekanye canke biciye kuri media naho neje nta kibazo kubera ko ukuri kwanje ndagufise si na wenye no kuri kwera gufise kandi simvuze ko atari mukuri kandi nanje sibivuze ko ntari mukuri umuntu wese afise icyo yavuze nivuze ko atari mukuri ariko ikintu gikuru uko kuri ivyo bintu mwese yavuze tuje hamwe ukuri kuce kubona
ikibazo ndiko ndagira nga nyuma yo kuvugira ajya amajambo kuri stage nizahe message no munsi Fernando ari kararonka nizahe ntambara ari karagwana twe tutazi
jewe harabambira ati urashaka kubavuza kuri mugabo imvugo wabivuzemo yatumye abantu babibona kundi hari nabambira banuka ibyo ni ibintu byemenyereye nta kibazo na kimwe ariko ndasubimo kandi mutahure ko je ndumuntu ndafise gushavura muri jewe ndafise ku ikintu cyose kigize umuntu we ikintu cyose wiyizi koko gishobora kukuba ko naje kirashobora kumba ko kuko sindi umuntu wahatari ndi umuntu nk'abandi uretse ko gusa umengo ndaboneka cyane kubera nagiye mu mugabo kuririmba rero ama message ni menshi ariko nta kintu na kimwe je biriko birantwara kuko umutima wanje ndawuzi ukuri ndakuzi ni nayo mpamvu nasabye ko icyo novuga cyose batageza kuba bahari abantu bose umuntu wese mushaka umuntu wese avuga ati icyo kindi ndakiziko nacaza
ikibazo cyane makumbura imbere yuko cha tuva kuri bino bintu hama tuzofata umwanya tubahamagara nuko wabisavye byarashitse canke biramaze gushika ukarogreta ajya amazambo wavuze hajya hano
oya kuko navuze ukuri ahubwo ikintu gihari nakijije byinshi kuko iyo ntabikora hari ibindi byari kononekara
muri wewe ntiwumvise kumwe wa dekonye
reka
akanura kumvise nakijije byinshi kuko iyo ntabikora
hari byinshi cyane byari kononekara
byinshi byari kononekara ibyo bintu byari kononekara kuri Fernando cyane byari kononekara ku bantu benshi bari muri music industry
ibyo rero nibaza ko byacha bivugwa twese ariho turi
ariko urumva ko Fernando afise byinshi cyane yovuga adashase kuvuga kuri media akugira ati kubimwe ko ndamutahura cyane ko aravuga
Fernando ntavuga ngo ntasaka kubivugira kuri media ahubwo avuga ati bemeye ko bivugirwa kuri media
tujaje kuri media
ndi tayari ariko bemeye yuko bivugwa ata media zihari naho nyene jewe nditeguye
basi kuba tabazi ubucuti bwanyu bwari buhagaze kuki donc mwamenyanye gute na Kadike
ah okay Kadike twamenyanye kubera mama Yupi mama Yupi yari umugenzi wa papa je nivyo
kandi mama Yupi n'umunyagitega
ego nivyo nakoze byose ntabwo nabikora kubera Kadike kuko Kadike nta kintu nakime cyari kiduhuje jewe nawe nabikora kubera navuga ati ndumvise umuntu antera inkuru za papa mu busore mbe papa yarameze gute yakambwira papa yaravuze ya piano yaraturirimbira nkumva birangyohe kuko je sinagize amahirwe yo kubona papa wanje umwanya munini nkumva abo bantu bariko barangyohera numva ubuzima bwa papa ntarinzi papa yari umuntu afise morale yari umuntu atera inkuru yari umuntu bakambwira ngende yakunda ngo kwambara ngo yishima utuntu nkutu numva nawe uravuga ati kumbe papa yarameze gukora ntavyo narinzi ngende yarameze cyane iki nkumva bingyohe ko ntavyo nashoboye kubona je rero numva ndi mu nshuti ndi mu muryango ibintu byose twakora hajya nabikora nkuko ndiko ndabikorera umugenzi wa papa kuko yanavuga ati nubwo papa yari kuba gihari yari kumbwira ati ingo nubwo uririmba uyo ni nshuti genda umuririmbire mu rubanza kandi ari kubikora nabikoze kubera papa wanje ariko hace habamwo kumenyana ubumenyanye n'urumva n'abagenzi bo muramenyana muragira iki cyo dutangura gukorana gucyo tuntu tumwe tumwe tumariranira imanza nkajya mu manza zabo nabo bakaza munsi wacu tugize concert bakaza kudushigikira nubwo nagomba ndakubwira ko ata concert nimwe batarigira baza kudushigikira nta nimwe baraza
nazimwe zi Buganda zose
ni za ruguru uzibona aje afuma avuga ati nce nta mugara hashika umubano wari umubano mwiza cyane mugana akubwiye aho warufatiye kubera ko mama Yupi yarazi na papa
mweruka kuvugana ryari na mama Yupi
dore kuvugana hari cyari igihe ngiye gukora concert muri Congo niyo duheruka kuvugana
Est nuko bimeze yasa yuko ibi bintu tuzobifatira umwanya ukwiye tugahamagara Kadike hano tugahamagara Ibrisi hano tugahamagara na Gusto kuko urumva yuko Fernando avuga ati zewe ikintu cyose novuga
nuko bose bari
gaba hano kuko hari n'ukuri mfise muri Jekan nshobora no kwerekana reka tugaruke ku ndirimbo yatwakazima Imana inkunda
voilà
indirimbo yasohotse ku munsi wejo nindirimbo wanditse uri mu bihe ibyahe ariko nindirimbo kuri wewe ivuga iki nindirimbo wibaza yuko message irimo izofasiki abayumvirize
cyambere nindirimbo nta muntu numwe nayandikiye abantu bose kubera ko ugerageje kumviriza n'ubuzima twese tubayemo wewe Israel rafise abantu batifuza gutera imbere kandi mugendana abonye uguze imodoka avuga ati kwerika nanze kuyigura muga kandi yari yifuza kutera imbere muga ntumusumbye mufume mugenduka vuga ati ya Israel nishatse kuginyama ashatse kuginyama naje ndabishoboye ashatse kugira iki naje ndagishoboye muga aguzimo doka navyo shoboye agacimva rababaye mugiye muzigurira rimwe kandi yari kuryoherwa numva arashaka kutera imbere muga nashaka kumusunga ubwo nibwo buzimusanga tubanyemo uzora abantu benshi bakuranye havuyemo magatera imbere batangura kumuvuga ngo nakitubona ngo kuvara nk'ya mahera ngo ntacibuka ngo ko twasangiye ibi nibi ariko
bagiriye burayi
voilà ariko ugasanga uwo muntu kubera ko ukuru nk'amahera ni kugira na ma responsabilité menshi ni kugira ivyo ukora byinshi kwera ucukano ukavuga ati ah aya mahera ndonseka ndayavyazibi ugasanga wa muri busy uri kurirukanga kugira ntusubire hasi ugumutera imbere wa mwanya rero mwirirwana kwirigara abonye ataki kubona abibona mu gwango mugawe nawe uri kurakora kugira ugwize iterambere muri wewe hama kandi ubu namufise no kumutima kubera ko ushaka kwibagira umuntu mwasangiye gusa aba hasigaye umwanya gusa kuvuga ati ndafise abajama kenshi umuntu arashaka no kuvuga ati anangiye gupitira abajama banje twakuranye ugasanga bamubona rimwe mu mwaka mugabe agacisanga bihuse kuvuga kubera ko babonye bamaze amezi abiri batamubona kandi bahora birwana misi yose nibiyumvira ati mbega ayo mezi abiri kwari kutwika usha canke kwari kubura umwanya nyimba kwari kubura umwanya yari mu biki kwera ro kubura umwanya ugasanga uha abandi bantu badakenewe ukibagira abagenzi no kubura umwanya kubera uri mu bandi bantu muri ko mukorana business ukora nawe ugasanga abagenzi bawe bari ko bifata nabi urumva ugasanga barakuvuga hijya no hino rero iyo nindirimbo iraba abantu bose nibwo buzima tubayemo nta muntu numwe adafite umuntu amushavurira yateye imbere nibwo buzima tubayemo indirimbo nibaza ko nashatse kuvuga ibiri muri societe abantu babimenye hama kandi nongera ndabahumuriza ndababwiye ati ivyo bakuvuga ko vyose ntacho bitwa imana ikigukunda ikintu cyose bokora canke bogira nigishobora gupasa kiretse imana ishize ko akora ikavuga ati iki kintu jewe ndacemeje nikibe kuri uno muntu urumva ni nayo mpamvu ibice bigaruka kuri benshi biragaruka no kubaririmbye harabaririmbye benshi bateye imbere babavuga cyane nka dramati baramuvuze MB data baramuvuze ni benshi bamaze kuvuga Big Fizzo numva namakuru ngo barigeze no kuvuga ngo abajomarite ngira mwe nimwari bwatangure ngo baravuga ngo bamwugarira umuziki mugabo imana itarashira ko ako ntibishobora kuba none Big Fizzo so umwami wo nga none yarigeze amanuka ngo nikubera bamuvuze dramati izi sana yaka rakubita mahiti MB data naguma dutamo rero imana itaravuga ati yonye nati wewe genda kuzimije nibishobora gukunda kandi taravuga ati wewe Israel kuri kuratera imbere uwo mugenzi wawe yifuza ko icyo kintu waguze cyononekara nje ntarabivuga ntacho bibi imana itarakivuga iki kintu icyo kintu kirabanda yagikomeye naho yotegura imitego imeze gute nifata niyo nico rero indirimbo ivuga ni abantu bose bisangamwe abantu
ariko inspiration nayo yavuye kugira uyandike iki gikombe mbega wasavye imana
ni gikombe nyabyo
ati mana fasha vraiment iki gikombe kindenga
utso natubwira iyi ndirimbo yo bifita ni isano n'amazamba amazimye savugwa kuri Fernando amazamba avuga ati Fernando asobora gusubira kuvugiriza MB data nkuko yabikora kera Fernando asobora gusubira inyuma nyaze ko nawe urabibona kuko biri kumbuga hose birahaje
ego je ibintu byose ndabiraba kandi ndabitahura ndanabatahura n'abavyandika urumva rero iyo ndirimbo nta hantu na hamwe ifitanye isano n'ibintu je bimvugwa kuko yaba uko bamvuze nce nja kuririmba ndafise album y'indirimbo z'ibintu bamvuga kuko no musi bavuga iki ejiki novuga ko inspiration naravye buzima abarundi babayemo abantu tubayemo mu kibano nta muntu numwe mu kibano ateye imbere bareka kuvuga nabi barahiga utuntu nyene bazana ntibabura aho bagutora urumva kandi naje birashobora no kunda ugasanga hari abantu banyanka urumva ugasanga hari abantu batifuza ko ntera imbere cyangwa nawe uko nyene umwe wese iramuraba rero inspiration ntabwo yavuye kuri ivyo nta muntu numwe nashatse kuvuga mu ndirimbo navugiye muri rusangi ubuzima ubwira kubera ndo muririmbyi iyo nshaka kuvuga abantu nari kubashyiramo amazina kandi birareku ariko navuze ubuzima tubayemo muri rusange
hari nabo wavuze amazina mu kubashimira harimo Belisima wawe ta femme harimo mama wawe harimo the big boss Emery wavuze mega mind
ya n'umuntu wanje n'umuntu
wanje bobo wavuze kubera iki wabashimiye kubera iki
ego rero novuga mu buzima kuvukira imoto kure ugenda uhura n'abantu benshi hariho umuntu muhura ugasanga akubereye umugisha ariko nibivuze ko abandi baba babibagiye abandi urashaka kubashyira muri rusangi uko navuze
abafana bawe
famiye yose ntawe nakuyemo mugabo hari abantu uvuga ati abantegerezwa novuga abakunzi niba herera mu mubindi no mu ijambo ayo kwaravuga aravuga ati turashimye umuryango wanaka waje kudushigikirana naka bashavuga ati nabandi bose n'incuti n'abagenzi kandi ntibaba babibagi ubwo hari abantu utegerezwa kudomako hama abandi ukavugira muri rusangi kandi ubakunda atagwa nkururimo
mukanya twari ko turavuga ngo iyi ndirimbo nta ntaho ihuriye nibiri ko biravugwa kuri Fernando cangaruka kuri kino kibazo kubera iki ndirimbo ije mu gihe hari amajambo hanze kuri DJ Fernando
eno vuga ivyo ni ibintu bisanzwe nkuko nshobora kuririmba urukundo banyanse kusanga ngo dukundana yanyanse mugandirimbye ko ndi mu rukundo kandi nka bifilinga neza rero no vuga sinza ntanse muri bibilia mugana aravyumvise ntabwo arije navyisomeye eh je simbesha
yego
simbesha ako umuntu akaba yarambesha urumva nakundi ngo hahigwa nimba umuhinga ashobora kumenya ibihe ibintu byuko sinzi ko araho mama washaka kumenya kujana nibi mbe niko ibintu byuko abasoma bibiliya bace babimenya
kandi mpaka ubuse muwe muyera
uriko uravyumva
mutima muweranda
rero cewe ino ndirimbo bivanye ni nabantu ngene bako baramvuga canke bagira iki cewe ntabwo nandise ngo kubera ngo ivyo bako bamvuga mvuze ati reka nandike abantu bo bazo bihinziguro bo bashatse ariko je nta muntu ndiko ndavuga mu muri ndirimbo yivugiye abantu bose
indirimbo yari yanditswe kera
indirimbo je nandi ndayise mu gicapo kuva kera kuzoririmba ubuzima hariho n'indirimbo twigeze kwandika na Mbidata ivuga iby'ubuzima nyene kuva kera mugana ntayo twigeze dukora twanditse tukiri kwa Amiri ndafise n'utu video twifashe tuko turavuza piano twiririmba yo kuvuga iby'iterambere nyene uko nyene rero no vuga si ibintu binjemwe ubu ni ibintu namye niyumvira kuva kera urumva ariko mbonye no mwanya ndavuga ati okay abantu bashaka guce bayumviriza bakayifatanya nibindi biriko biravugwa cewe nkatomboreramo
ujana nibi
cinjana nibi
yes kundirimbo nyene
ngiye nkora dote ndavuga ati no integeza guprofiti dote ndayitemwa karirimba
yes kundirimbo nyene ku munsi wejo ni indirimbo yasohotse mu masayo ku mugoroba mwizoro uno munsi kuva nezo nyene indirimbo igisohoka bamwe bati ni copy and paste canke ni copie colle y'indirimbo yitwa Itara yitwa Davis D ndetse bakagaruka ku majambo ari muri iyo ndirimbo agaruka ku ndirimbo yitwa Kazima Imana Inkunda nibaza yuko ayo majambo warahuye nayo ayo maposte warayabonye uyavuga kwiki abantu bavuze ko no munsi ari copie colle y'indi ndirimbo yundi muri rimwe
kintu ca mbere no banza kubabwira ndirimbo bavuze amajambo ndibaza ntibavuze imiririmbire cyangwa iki
yeah oyo bavuze menga ngo na beat menga birasusa
ndakubaze
eh na melody haru nundi yavuze Fernando ngo ya ngo melody arumvamwo ka kantu ka nibisanzwe aho nikeze na
nukagira ukagira no mubuza iyo ni twayiwe rero ikintu ca mbere no vuga jewe Fernando ntimuzonyitege ko nzobazanira ijambo rishasha jewe mfunze Hajambo amajambo yose barayaririmbye none indirimbo zirimo ndagukunda n'izinga indirimbo zirimo no sara n'izinga muri berisima arimo ngo no sara arimo ijya no sara ya biface ni none noshavuga ngo biface ngo yavuze ngo no sara kuko naranje navuze ngo no sara eka ntajambo narimo tuzozana ariko wumenye ingene ukoresha ayo majambo kamenye ingene uyapanga bitandukanye nuko uyu canke uri yayapanze je ntaje byana bwumvirize ahubwo ndaza kuja kumviriza numve umwe wese arafise rero twayo kujija uko abishaka kandi jewe nta kibazo na kimwe urumva si nkunda guhamara imyita abantu ngo ikintu gikore oya ahubwo niba gikore nyene ntiyumva ko bace bafata n'umwanya wo kumviriza neza ya ndirimbo message gace bashikira
n'ama views acha du nuko nyene Davis
mudugije nuko muri ko muzana mu bugururira inzira kandi twari twarazibiye urumva rero no vuga ahubwo ikindi noshikiriza nuko abarundi barakwiye kuraba bakangurira gafana kubera ko hari imiziki myinshi yasohotse hakurya y'amazi mugabo itashoboye kuronka yica kubera bakora baramuvuga Fernando canke bamuvuga ko ibibi canke ivyiza byose vyagize akamaro bigira umva hari ico vyampombeje hariho kandi n'ivyo twungutse kubera ko hari ibintu tutahaye umwanya kubera ko umuntu wese yashaka kumenya ngo Kadikei Fernando na kabimeze gute rero nzongurira gafana mu bishatsi
kuri ico kintu uvuze ngo hari ico vyampombeje Fernando no mwaka yagiye burayi Fernando numwaka yakoze igiteramo mu Rwanda, yakoze igiteramo Congo. Fernando numwaka abaririmbyi bakomeye muri East Africa bamurondeye bakorane remix. Fernando numwaka ari on trend hano mu gihugu cy'u Burundi. Vuze yuko ari ico vyaguhombeje, ni giki vyaguhombeje?
Vyarampombesheje abantu bankunda. Mugabo badafata umwanya kwiye wo kwiyumvira.
Bakumva menga bo kwa
sinumva sinzi ko muri komana nawe umuntu yaransanzwe nkunda mugabo kubera adafise uwo mwanya wo kwiyumvira yumvise ati Fernando ni gihemo pa abifashe ko nyene ndamuhevye abo bantu narabahonze mugabo amwe nabo bace bafata umwe okay muravuze ko ari uko mbega byavuye kuki mbega umwe ashaka kibazo tubaza mbega uko nokuri mbega ko Fernando atashira bivuga ko njana navyo agashabishira entre parenthèses ndagumye ndamukunda kandi sindamufitiye icyizere kinini kubera ntaramenye ukuri abona arabagumanye mugumwe atafashe umwanya wo kwiyumvira abona arabahonze kandi ni benshi nico kintu rero banarahonze kubera uhonze umuntu mu buzima uwo muntu umwe yokumvisha indirimbo yanjye abantu ijana ugasanga no mwirigera niwe ahora ababwira tuviza Fernando umviriza uwo ndamuhonze urumva yari abandi bantu 10 bari nyuma yiwe cye mpomba akavuga ati numwe yahora mugirira promo ntakimwumviriza turamureze nico kintu rero nahonze
nizahe ntambara no munsi Fernando ari karagwa na canke yagwanye arazinesa ariko abantu bigera bazimenya kubujyo Fernando yumva yuko nibi bintu yo bivamwo ariko kubera wa mutima ukomeye akavuga ati reka mbandane
kintu cyo muri management twaweze ndabivuze ngo kumiko bwana nivyo nzo kugira mvuga
indirimbo Kazimimana inkunda yakozwe na Joel Zoel kuva muri The Citizen Sound. Na yakoze indirimbo yitwa Corazon.
Nabonye na Kori yarakishize mu kuboko.
Ego na
Kori. Eh, na Kori the Magic.
Na Kori the Magic. Ikibazo kica kiza ngaho ni kimwe. Bensi bati kuba Ibreeze yaraserutse akavuga bijya bintu. Asaba kuba ari go rugendo rwa nyuma rwa Fernando gukora na Ibreeze. Ni kubibona canke murabandanya kwa kuno nyine mwabandanya mukora.
Oya ntabwo ariko ndabibona. Wanashima ndafise n'indirimbo iwe itaranahera ego maze kugira verse imwe nigeza kujya kuyimarira kandi nibindi bikorwa nzo bikora none noche ndeka kujya kubera iko byafise droit yo kuvuga ibyo yumva ashaka ama nanje kandi ndafise droit yo kujya gukorera iwe kiretse niya nyirukana akazombira ati sindagukeneye muri studio yanje nzogenda muga imana afise ndayizi kandi ndayikeneye nawe kandi arankeneye turakeneraniye muri make je ntegeza kujya gukora yo kubera ndazi impano itekeye muri we kiretse umusa zonyirukana kwera umuntu akwirukanye
nivyo tuma bigushavuza bijya yashikirije yatanze
oya na kintu na kimwe bimbwiye ni bimwe navuga abantu bazo kuvuga
kandi hacu bitwaye n'ushobora kumwa
n'uburenganzira bwiwe ubumwe bwe muri ngaha nta madosiye hari babavuzemo ubu ntimugihari nta kintu na kimwe bihindura kandi n'abakuvuza usanga munasangira Alez je nta kibazo gusa je ndaraba ati okay uwamvuze muri ibi muga nanje ndagukeneye muri ibi ivyo rero reka ndabishyira ku Rwanda ko je ndagukeneye mu nibyo akamaro binshibinzanira amahera ibintu bitanzanira amahera je navyo ndiko ndata ku mwanya ndaba eske wowe dukoranye umiki mu ndirimbo yanje nico je nshira imbere naye handi naho yogenda avuga ko ndumusazi ngwaye mu mutwe cyangwa ingiziki nta kibazo n'uburenganzira bwiwe turi muri demokarasi arafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashatse kandi akanabijustifiye ko n'umuntu akuze hageze ikiba niwe yubisigura nta muntu yoza kumusigurira
dusaba inyanyuzi benshi bakora amasanamu turabuse ba John Lar turabuse ba Landry mwana akoranye turabuse ba Iga Kimbana n'abandi benshi mu mwanya muto cyane zaturangije ikiganiro kubera iki muri kino gihe kuva utangiye gukora carrière solo tutariko turabona amasanamu kuregwa nabo ba inyanyuzi ahubwo tukibona dokoma
jewe cya mbere je na amafaranga ndaronka yo kwirihira video jewe je ndabivugisha ukuri
sa
amafaranga ndaronka yo kwirihira video
n'amafaranga afise
kandi bavuga ko ufise imvura
jewe ikintu gihari n'ubu ndagisubiyemo narigeze kukivuga tugitangura dufise indirimbo zibiri abantu barantutse ariko ngo mandagisubiremo je simva ku ijambo navuze kubera amafisi impamvu narivuze bari bambajije oya reka ndabireke kwera byaba bizana izindi ngorane nta zindi ngorane nshaka reka mvuge gusa impamvu ntakora amasanamu nta mahera ya clip mfise ariko amahera yoshobora gukora clip no yaronka ko murana uri mvuze ko ata mahera ya clip mfise ndashaka kuba mfise ngaha amahera ya aya 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 ndayatoye yoshobora kora clip muga muraye aya clip nayo arimo aya nayiki aya nayiki aya nayiki muga aya clip je nayo ndaronka hari ibintu byinshi nkikeneye cyane mu buzima ntakeneye ko umwana wanje azamubwira ngo petite ngo petite cyangwa petit kugendera kuri YouTube ngo ufite miliyoni 5 z'amaviews acambaza none papa ko tugipanze ko tukigize uko ko tudafite ingene twideplace byakumariye iki noje ndamwishura iki ngo hajye ubona narahari nza amamiliyoni n'amamiliyoni niyo mpamvu ushima gukoresha bike mfise hamwe ibyo bindi nkubaka ubuzima bwanje nkeneye ko ejo cyangwa igihe ejo nzoba mfise aho mva hiwanje pana je ndafite ibyo papa yansigiye asiye avye bansigi mugasivye nkonta ko cyane ko bijya sigwanje tubizangiye turi umujyango n'ivyo umujyango n'ubu naho navuga ko nkeneye ahiwanje umujyango kavuga ati ntiyaragira kimikana iyo ndakeneye ikintu nzovuga ati uzombaza umuziki nzombwira ati mu muziki jewe ehe n'icyo cyambere ngiki cyaka ibintu biboneka pandi ibintu ngo ngo amaviews cyo tuyajya cyane wiki cyo tubijya hakino na kimwe nkeneye kumenya rero ingene nzoba hejo nubwo nzoba narahagaritse nicare mvuga ati awi ubundi ko ndajya climatiser mu nzu ndi ko ndaraba televiziyo ikintu cyose kiri ngaha nta na kimwe kitavuye mu muziki nuwo mbonye ari katera imbere ndamu supporting ndamubwira ati petit courage ahanye ibi byose bya hano muziki yumve nabo abaye motive andabire kavuga ati eh kumbe noro inzu yanje noro iki simvuze ko naronse inzu ndazi ko mukanya bacibansamira hejo ariko ndiko ntego dutunga duto nitwa tuvamwo ibindi binini kugira ngo ushobore gutera imbere n'ubu nakubwiye ko ngoma nduge ruguru kandi nduze mu kazi
kandi mere ni yakiri
oya oya babo bari no kuva kera kuva 2010 nije nayo naragumye gusigitega
okay
ego rero mumafite utuntu nkora kugira ndabe ko ejo
urasakora bya bindi warusanzwe gukora
ego sino ama plafond gypsum abafite akazi bazokame ego narabimubwiye ya miss
je ndabizi byasanzwe akora
nzogerageza kubyerekana ibyo bituma
ama plaf
ego ama plafond ama porte appareil tumunye ne twiza dutuma inzu isa neza cyane
kabisa
yes nuko Fernando tugusimire kuba wemeyokaza muri Buja FM kuba wemeyokaza muri Hit Connection no gutanga umunsi tunakwifurize n'urugendo rwiza aho ugiye kwerekeza
ego murakoze cyane aba namwenda bashimire kuba mwantumiye muri kino kiganiro hamakana ishimire n'abantu bose bariko baradukurikirana hama ku muntu wese ari muri situation yumva ko abantu bamwanka canke bagiriki yitekanira vuge ku mutima ati kazi imana inkunda
gusto na kadike tuzobabwire rya tuzobahamagara rya
je nibaza ko umwanya wari wose
sawa
turabe muga ntihagire uwo turenganya ngo tusange tumwobije umunsi muzotegura nk'iminsi nk'ine
ego
hama turabo duhurije ko kugira ngo ntihagire
uwo
Israel ndagusimire twakoranye neza
merci beaucoup ami pro merci Hassan merci Fernando merci mwese mwatwumvirije imana ibaheza
Hassan salam alaykum
umsalamu ami pro
Nakoze kazimi imana inkunda n'indirimbo ya Fernando niyo ndirimbo tubasigiye Hasta La Vista yari Hit Connection DJ Israel Hassan H of course my name is Ami Pro the MC umugesti yari DJ Fernando Changi Mr. Aye thank you